ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhleswa updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe le channel and uphinde phela uklikele o bell for ama notification. Namhlanje mbukeli ngiphathele indaba eyisematheni, indaba ke trendayo, indaba futhi ezibhlungu eyithinta ke umsakazi Ukhozi. Sekuvele ke la indaba ezibhlungu, indaba eshaqisayo, kuvela ukuthi kumsakazi Ukhozi uBK Bheka Mchunu udlulileke emhlabeni. UBheka Mchunu bazwa kakhulu ngohlelo lokwamaskandi lapha Ukhozini. Abezindaba baveza ukuthi ke uhlaselwe ukugula, ubeke sephuthunyiswa esibhedlela, wabeke sehambela khona. Indaba ezibhlungu ke lezimbukile, ngiyathemba nje ukuthi iningi lenu liyamazi ke uBheka Mchunu. And futhi indaba ezibhlungu ke lesifo Ukhozi ngokulahlekelwa umsakazi. Sithi ke dudu kwifamily akalale ngokuthula. Yizo ke indaba engiphathele zona nje lezimbukile, indaba ke nje eyisematheni, indaba ke impela eshaqisayo. Cela ungakhohlwa ke nje mbukile ukuthi ke ulike and you subscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.